Sanibonani bafethu, and this is your boy uKatlego Ntariana Mula, aka uMr Soweto Kafela ya Motseba, aka Mr Cool himself. Welcome to Ikwata and Chill bafethu. Welcome to a PSE channel. Don't forget to like and subscribe and leave your comment down below. Uyazi ukuthi thini uthi Soweto sikhetho. Don't forget to click on your membership button to become a member and get exclusive content. Other than that, pull up in Ikwata and Chill and book your place to have a studio, book your place to do music and a photo shoot. Bese sifakele emandleni ngihamba no Oscar, uyo Oscar ngemaziyo ke ongakabulala uRiver Steenkamp. Ngihamba Oscar. Ezinye izinto embukambana umnandi ne before siza phambili because wami nyabonga ukuthi uzile Ikwata and Chill to share knowledge with us. Bafithi Oscar, he's the man who's behind amapiano, behind many dudes on amapiano, behind many music as umapiano, groom the likes of Pro Soul, the likes of Nkuli. You can name quite a few who are doing well in the industry. But then if you want to know more about him, let's talk to him. Ezinye izinto.
Yeah, Soja.
Come by.
Correct.
Ne. Yeah. Abantu basekhaza mfethu la eSoweto Mkonti la kuje khona ibhodi. Bafuna ukwazi ukuthi Oscar ubani, stage name sakhe ubani, ukhulele vandi ukhula kanjani.
Yeah, afike bafithi igama lami Oscar. Yabo senimi yami Moropa, like ngizalele ku music industry grand.
Yeah.
Moropa obviously sonke siyazi i-drum. Igama lami Oscar
vele. Yeah.
Ngikhulele into fire. Yeah, ngiyawuthatha igazi vele. Awuthi vele ncane music vele from Duke. Yabo ngathi vele isegazini track like.
Yeah. Mina phela mokhuluma ngendo 5 suku ngikhumbuze kithi. Ngithi season 7 abikasile mhome neshakabo balibiza eMexico uma balibiza wazini ngalela gazi namanga uyazela vaya eMexico
like yeah senior vadem de ziyakhala lapha ngadeve lapha chaka ntsiki nje
hlanga
beka ndana ama cheese adlero tangenkani
akunakwenze njalo. So angitshele ngale incident le yasentwana zezone 10 nale ntwana zase Brian Fisher ukuthi bagwazane. I was next ngayo because uHotman
bekumele. Yeah. Nibonile le ntwana enhle kwenzakalani. Yeah,
le ntwana zezone 10.
Yezi. Chip namanje ama le ntwana lezi zase Brian Fisher zifikile kasi kunezinye like ziyikimkim yabo.
Eh.
Zafika zabamba inkunzi extension left.
Mm.
Babamba A1. Umphakathi bayibolisa
yo
yabo mabayibolisa kanje wani lentwana lezi vele eziskimi vele yamthola zayenza nizajuthami bayahlanya end of fire siyabalana yamthola obviously vele kula angazi bafika ema terminal lapha labafana lapho ezona ema terminal bafika vele ba terrorize abatshela umphakathi ukuthi yini na so buya futhi yamthola ngathi nge memorial service lentwana robo ngathi after paragraph yeah after tears lentwana nentwana lezi kula vele zifika ikasi mazifika zenzani ziyaterrorize wonke umuntu esihlangana naye zimbamba inkunzi zibhale intwana lezi angithola zibamba inkunzi kushuthi namanje zangene ikasi lami straight yangithola kunenye out yami kushuthi namanje ya liya ntrimosika liyakehlanyele
muva
ayi yabona ukuthi le ntwana lezi zazibhaya ayavulela ama-pitbull.
Hey uhlanyele mu, uhlanyisa munoka mase.
Ah be, yavulela ama people yazilanda. Eh yazilanda liyathuthi. Kuthina manje yabamba oyiwani people. Mayiqeda ukubamba oyiwani. Yaze intwana zonke seziyabaleka zonke ababambiwa phakathi vele bayikapara vele intwana leya kuthina manje mfite ezinye ngokosha ngathi kuma 3 or 4 lapho. Yangithola phakathi kwazo le intwana le. Yayibona hayi. Isusa yinto ukuthi le ntwana lezi zibamba inkunzi end of fire
zathathelana.
Ah le ntwana lezi zase Brian Fisher zibamba inkunzi ba end of fire yangithola bese zibalekela ba e Brian Fisher kuba ngathi abantu basekasi vele
kanti
abantu base Brian Fisher mayibabamba A1 vele umphakathi wase Extension 11 mabayikapa kanje umphakathi bayikapa bayibhodisa yangithola le ntwana lezi vele kulazithi asobuya end of fire vele zoterrorize inini yangithola mazifike ekasilamu vele kulale out le izibona khona ikhipha vele amabhuli izilanda vele yangithola babambe i-1 vele yangithola yakhawatheka le ntwana leya ezinye ngathi ezi-drawer eziyi-4 zabona
marobano leader le ntwana like kune gang leader yabo
Hayi mfana ngeke ngokucambela manje intona zase brown fish mfana ziziphila ngekimkim vele.
Manganeza semilo lezi not only brown fish mfethu. Ukubona le ntona zase milo ziphila kanjani like ba entertain kuma drugs. Especially nyawube mina ngiyazele ibrand fisher nasimidlands manje siyi crystal bayifaka ku pipe and le ntwana is notorious
yeah fairy yeah ungayibeka kanjalo ngithola mara end of fire nje yami ngikudeliver ayisekho na yini hey kingi fairy zingaba khona mara ile ntwana nyana lezi ngithola
sikhona
ile ntwana lezi vele esizazama ukuthi
ngithole
la upantsula esisangile
namabhutjo kunalabo abiza amabhutjo
ngiyangithola ya zikhona nyana fairy ngithola mara kaphaya ne azenzeki njengase brownfish ya into fire mfana nola siyipholile mara mawuza ngamasimba vele ngithola
uzobe toilet uzobe toilet
kanjalo vele ngiyangithola yeah
so when ugeleze va ugeleze mkhome
ugeleze tea park emahlanyeni tea park ngiyangithola bro
why tea park why yini kamele sigele tea park emahlanyeni wena ibiza tipak mahlanyisi kela sip lezo
tipak like semathikisa ngithola mathikisa secondary school yangithola isintolensi ezongifoka yangithola sure
bekambani
ya isigela
wentwana enjani wentwana endlala amadice wentwana efocus isigela bekwenzakalani after isigela bofika kini yazi the feeling ubuya isigela ufika kini enginganasingwa like wentwana enjani like
ya mina ukudeliver bro mina feel like ngathi esikela bengiya uthi ukuthi namanje ngiyazispinela namajita ngithola ngiloma nama auto wami vele ngithola ukuthi namanje nokudlala vele ama dice ngithola ngiyafrotman liga bani liga proso
yeah
ngithola kain train mina ngisgive frotman liga proso from high school vele from tuka vele from ekasi vele ngithola vele totothi high school vele nomntwana ngishuthi namanje college nomntwana shini namanje vele kuyilo lifestyle vele ama dice yangithola yazo sasekhulu sasentwana yangithola indaba zama train yangithola
juice
yangithola
boshes paraphar
yangithola izinto ezinjalo so vele shini namanje obviously sancanywa la ile say juice bafete yasiba ni juice yangithola keep on thinking yangithola shini namanje sirawundi nje sisha mapiye juice yabo buye uspine yangithola into zokuthi namanje yazi mfethu ukukhula vele teenage
yeah teenage lifestyle yeah
yeah kanjalo bro wami
ne yazi mina ngeke ngafike egaming ama dice ngashaya amapopa ay 20 alandelayo
ya ngeke ngophikise lapho ne bro wami ngoba mina le outi le ngikhuluma
no crap
yakhrodman leka bro so lika ya bar school nge 32 dawo angakayeka ama dice
ashaya 32
down,
mina ngeke ngashaya ngiyangashaya 20 down baze bathi hayi wena ntono nomithi no crap
ngiyangokubhikisa yabona ne ngiyangokubhikisa bro wami leyo mfethu inangokutela istory sisase high school vele umntwana vele wakhipha incwadi zakhe sise toilet kuyi Friday ngithi ukubhaya vele nezinye vele zijumpile ezama Fruitman vele ezangari high zone 4 yangithola ukubhaya toilet esigele umntwana washada in 2000 wakhipha incwadi zakhe wakami wathi mntwana naye bambi incwadi zami mntwana wafake inyoko right bedini wajumpa same time
ithangala
and out obviously kunalezi ezehruti vele esigela ngithola zijumpile nazo zizodlala amadayizi zizwele ukuthi kephi kuyashinisa nanani yangithola ya yangithola zizodlala amadayizi vele dasabathi tipa kumahlanyeni vele like esasigele bekuyinyova dam
bekuyizo yizo
ya ungayibona kanjalo moya out yangena etoilet akuchira kuchira bangene
emathoyilethi
akuna minyango ya yangithola akuchiri baza ngamathawula ntanga
esigela
ya
sivaliwe manje ne
ah sikhona sabo pari
bengicela ama invest ngicela no checka lapho kunento engekho right
e bro wami ngiyakutshela kuna minyango ra mina sakeleza ra mina bengena minyango ra
ngana window
ama window fele bekho khona mara bathu wabhukile umnyango bekuyizenge
yeah ni share isitulo kwa share isitulo nibani yani ibhala mara isitulo siwa
no share
ezenzeke cuz kwezinye igeli isitulo sisine sinenyewe
zithu. Yebo, ngoba Friday vele ngithola kunezinye amahlanje eziboshwe dala vele masafika right park abo Joni, yangithola eza season 4 eza ama 24 points. Ngithola ikhini namanje lezi action namanje izo best drive phezulu kwe roof, drive phezulu kwe roof esigela vele tipa kuba kuyi Friday vele that's abayazi ukuyithipa kumahlanje. Ngiyangizola.
Yeah. Manje lezi bona notorious nazo sezivano ngempilo like abo Joni, abe gali.
Ayizibhayi ziboshiwe mfana ngikutshela imali. Ezipaya ziboshiwe ngezaziyo ezinye zikhona fili kasi Yangithola amatita vele yazi abanye sebakhulile vele yazi sokuthi vele lifestyle yase high school vele yazi siyashintsha
ne cause uma ngibuza le question ukubuzela in regards ukuthi kunentwana manje sesigela iphusha le lifestyle oyiphushayo bagibela igari baphuza esigela babhema esigela bathengisa ama-drugs esigela and they think it's cool and things zabo kubabonisana ukuthi kunento ababizi end goal ekugcineni ukwabona thina la besifunda nabo bebathanda incwadi or bebafocusile or bebazithulele bebapresent yibo abaphumelele manje empilweni.
Yeah, uringivari la bro. And then I think simfanele ikhoda into ebhaya ngithola esikhathini esibhaya ukuthi siyenza into esiyibona ngabo I choose. Uyangithola. Ngoba namanje mina ngivanga ngegari. Uyangithola. Let's say manje ngivanga ngegari ngithola ngigeleza ijuice. Entwana manje entwana ekari entwana fanele ngithola. Ebesishama biya mazolo nanana. Obviously nawe yathatheka. Uyangithola. Obviously ngama Saturday mina obviously masingaye esigela ngithola wona ntwana ngithatha ifaya ntwana kune train kanje. Nanana. Ngithola obviously bad influence. Ngithola wona ntwana kanti obviously yazi because ama chita bhaya. Yabo. Cause nami vele impintshi zami ezibhaya vele nami beza ngithatha from e primary ntwana zingifake ijuice ngithola. Sibhema ama drugs niwe zibhaya zakhona. Kunenye bathu thabanga kunenye bathu bhuma. Ngithola sibhema ama drugs nokuthi namanje yabo street kid nje yangithola wena yiba abantu vele kushuthi namanje bengiploma nabo yangithola bafakekarini kushuthi namanje ngikwazi ukubona nami ukuthi kwenzakalani yangithola wena soja ya marerele ngigcina sengibona ukuthi ni guidance I see is guidance so that's lifestyle guidance so at end of the day ngikhawatha ini ngikhawatha i future ya yangithola intwana ezibhala sithuthana ngayo ukuthi sithuthana into ezero
Ever fit kuna ngoma ekhipho usifile kwani athi hlopa ditsala yabona kahle kahle basically bayathi uthi khetha bangani because kune future ungabheki present ungaba yiclever manje ube ibhari kusasa lo beke ibhari namhlanje labe yiclever kusasa focus esigela ntwana yami yekela ukubhamba ntwana yami yekela ukubhema siyacela no kune future yazi kubhlungu kanjani future ubona intanga yakho ithenga imoto nendlela intanga yakho begeleza nayo yazi why yenza ama choices a right So awungitshele ke ube introduced kanjani ku piano?
Prova mukhethi varme njengo mukhethi le from ecaleni yabo igama lami Oscar sinema mumuropa yabo ngathi ngizalwa nayo la in Grand Grand from Tuka yangithola so writing sile ngikhula nayo vele vele from primary yangithola e primary chinama manje bekwenzakalani bekunenye athuze yami ngithola from Zone 4 bengeleza nayo bathu something yabo ntwana vele bekungukuthi umuntu umhlaba nginaye vele eklasini kushuthi namanje sigana sonke kushuthi namanje yabo mara mina nginaleto ukuthi namanje nginganikucula kanye kushaya amabhidi yangithola bekuhlala ngishaya idesk yangithola ngebreaki-ke ngama-friday ngitshini every friday kushuthi namanje besikhipha idasti yabo ngibhikile apo shayitasbid kunga jive iskela sokho bro yangithola kushuthi namanje vele vele principal yasilanda yangithola bathini nani arasa nini yangithola kushuthi namanje bathe kwaba nelimitsiza eish RIP kule la time mfana phiri yile ke ngifaka ilight ntwana ukuthi ngize ngibe ngila ngikhona ntwana ngo music I can believe so yangithola ngoba la imali uye vele wasithatha wasifaka ephayini yangithola Clement manager Clement leyantu zabe kuyila leya yangithola umuntu ongiintroduce kumakhwaya ngithola ngisase primary ngithatha wangifaka ekhwayeni yena ngiyangithola from ekhwayeni vele yangithola ngenzani uma ngifika endlini almost every time bengiploma nomagogo yabo umagogo uncane igospel vele most of the time yabo ayi ngabona imizwilile yabo ayi ngeza ayibacula ngenye indlela yabo bacula i-opera lafile yabo sharp ngayenzani ayi ngatshela le attitude yami le ngihlale nginayo something ebe sasicule la ile ekhwayeni asicule kahle yangithola ayi vele sayicula vele ba iyasiza ikhonda thatha ofethu aniphilile yabo ayi sayiphinda vele ayi mase iphinda vele abantu abaphethu fundisa laba bantu ukuthi icula kanjani asiculeni ngale style ayi vele vele from that vele sesinama award yangithola number 1 number 2 number 1 number 2 number 3 yabo emakwarani vele from primary yabo izinto ezinjalo then high school for first forward high school masifika sengcanywa yini ilentuzana iCDJ vele vele uRig vele kamampela ngithola sengikula hey ngisale primary vele kule amabhit vele khwaya yabo so obvious masithi high school obvious ingcondo nala obvious say advanced inyana yabo sesibona sesiba exposed kulezo zinto lezo ngithola shit namanje kunale out le Grootman la ka Prosula ngithola iyo out vele beyini PC1 inkasi yabo vele bese yabuyo namanye amajita orelikhali enye bathuthuku kanti namanye amajita afika ko bese iyalazi fika ispractice ivisual DJ DJ ngithola izinto ezinjalo. So mina hayi ringsivele vele nami ngiyinqanywa from da vele from tuk ngithola uthipa manje ngilibili ngingenelela naye yabo.
Yeah,
kuya kuya vele mazithi high school kunenye out yasekasilami Frutman Grand Grand ya Frutman la yabo bathu Dwight.
Shout out to Dwight.
Yamthola basikime yasenza eyasedladlini yamthola.
Yeah.
Maba emazonkini kunezinye itokufela ngathi bezilela ngama Monday nama Thursday yamthola Monday Tuesday chit na manje amazonke bebe bizizonke. Maye bebahlezi baya la amajida bo wawa. So leyo Dwight le notho bebanokushiya ini ama pouch fili phakathi kweikara ngithola ne maye mina bengisasentwana besincane ukwashikara zamajida ngithola because basikime le yasedladlini yabo. So obviously ngibe ngidlala ama disk wakuntanga yangithola ekareni ngibe ngishaya sound yabo. Kushuthi namanje vele ngigcine sengiyithatha vele from da vele kushuthi namanje nami sengithatheka vele ukuthi imani nangifuna ukuyenza la yini siyangithola. Ngilanda uDwight emfethu ngicela ungifundise uDJ yamfethu yabo. Awu Dwight I feel sharp. Ntwana uzwakale more ntwana uzwakale more ntwana uzokugelezisa yabo.
Sharp.
More yini. Ayi ntwana uzwakale more ntwana. Ayi kusasa kwakhona ayi ngiye vino. Ey ngibile ngiya kanje tote ntote yabo. Ah, ntwana uzokugelezisa ungawari, ntwana uzokugelezisa ungawari yabo.
Eh.
Awu vele akangigelezisi fili. Mara ngiyenzani? Naso leso spiriti leso yabo.
Yeah.
Ngenzeni? Ngitshele le Frutman yakaprofesori ukuthi hayi mfethu. Asisevi inyuku mfethu sibhaye isawundi, sisibhayele thina isawundi vele vele yamthola.
Yeah.
Ayi vele masesigela inyuku ikhiri vele silibili siyibera vele yamthola sabhama sinjeni. Ngithola ipika vele yamthola. Uprovele pale thambe ipi kusase yintwana incane like they was young yamthola.
Bututu.
Yeah, pe kusase yintwana ntwana like angaka light ikushuthi namanje angaka understand ukuthi kwenzakalani mara ncane inamba yamthola. So uma sibili sithola amagigi kanje nontwana, umntwana vele bekuwukuthi umntwana kamfuyo angithola. Masiya emagigini, masikhiphe ipika nanani, uhlala khona intwana encane angithola, kushuthi namanje iyalandelela nantwana. Ntwana sifa incane yabantu
vele
ntwana vele.
Une-passion. Elikazi bathi uyalandelela kanti une-passion.
Yeah, yangithola kushuthi namanje umntwana vele from Tuka vele angithola, libele siyiphusha riding namagiginyana angithola.
Awe.
Ntwana masibili sithi JS ngama ethe ntwana yangithola kusase ntwana encane yangithola ejabulela la ile ukuthi hayi nami ngothi DJ nami ngothi DJ yabo.
Yeah.
Yeah sharp the outi iGrootman lakhe yangithola. Uma TV kama lakhe sibenza ngoma TV enhle ke igama lakhe uphindwe yabo.
Awe.
So umfo bekana ma computer ngithola umuntu olungisa ama PC vele nanani ngithola. Wathola sekayenza akawuntwana ini ikhompyutha zantwana na ikhompyutha fakela ama-ACD visual DJ yamthola umntwana vele ugcina vele sekafuna u-DJ yaphrowda yamthola kushuthi namanje ama-mixtape yayibona lairings.
Yeah.
Ngoba umntwana vele umuntu ngalezo y'nkathi lezo umntwana bekafunda ama-mixtape bekudume ama-mega mix kabani ka-Star Care.
Yeah, nabo speaker.
Yeah, uyangithola ilezo yenkathi lezo bekusandume ya uyangithola ilezo yenkathi lezo umntwana bekasafuna uDJ vele uyibag lakhe uyangithola. So umntwana vele bekungukuthi lo muntu vele uncane ama mega mix uyangithola kushuthi namanje yabo from mega mix vele thina ke obviously sine sound unyana uyangithola. Umntwana ngitshela le out yami ukuthi mfiti lempaka le mele siyigurume senze ikhampani sithumele le ntwana le uyangithola. Yeah, sithumele le ntwana le yoba iyenzela iyatsha. Grand grand yangithola bekuyiplan yami nomntwana iGrootman lakhe ukuthi sibuild something yangithola solid yangithola sithole isound egrand umntwana uzoba uDJ yangithola. Kanti mina obviously esayidini vele ngilibili ngiyageleza vele yangithola le outi lengikhule nayo leyo sampem yangi-introduce kule Fruzan kufruthi lutha tata noma kunalayilesile enza ingoma bit nice of the guy yangithola. Nomatume naye kunenye outi yase-Orange Farm sahlangana ile Fruzan College yasibonisa ukuthi ipressa la uyazala uyazala nenye kanje kwathi wise man yabo ngibile ngikhula naye futhi uyabo ngibile ngigeleza vele amthoda mangigeleza kanje nami igelezisa bani untwana uyangithola ngithatha
izandla ziyageza
yeah angithathi for mina ngiyiwana amthoda mangibile ngigeleza kanje igelezisa bani upro uyangithola phansi uyu umuntu ubheka close nami like uyangithola noma se chip namanje sihlezi 24/7 uyangithola ngihlala nginomntwana wawa
yeah
ngiyangithola till to your point whereby ngenzani ngikaya upro equipment yami yonke leyo music ngizimpana bangene
phezukwabo
nentwana show make sure vele vele ngiyangithola intwana vele ngimthimbe before naye acaba ukuthi ngupro soul namasimba ngiyangithola mina ngiyibone before yena
azokuhlala
ngilibili ngimlandele le ntwana mani uzani usospana iflashova amabhoni azozwakala uke wadlala ngamabhoni vele yazi ma usakhula vele usasentwanayana uke wadlala ngamabhoni isikhathi esidenyana ntwana ngilibili ngimlandele le ntwana mani asiyosipana naye into yakho la ngiyangithola azozwakala to your point whereby untwana bheka sekadoja nesigele bathi ha mfana ngizosipana afika ngaku-11 edladlini ngimangale na hey bro so lele ntwana le ifuna kune uniform edladlini izongibulalisa
izongifakela amaphoyisa wenza
yini ntwana le kanta untwana une-patient
ya patient
la yangizola hey futhi ngizosipana futhi ufuna ukusipana yangizola ngeke ufuna ukusipana ah siye boyzi nasisipana
angitshele uthini ngale ntwana le zine patient ku music ma room music akusinto yawo like neza advise studio ukuthi ntwana yamesh
most definitely yabona plus mina ke bro mina into engiyinfluencayo kabhayi ukuthi bafithi manje nje music kungabe ukuthi entertainment akube le business yangithola because entertainment ayihambi one ihamba ne business behind uyangithola bro akona ukuthi uzoyenza entertainment bakujabulele feel kube mnandi mara kungena maphepha kungena paperwork solid
bakhawatheka la
ukhawatheka la.
So awungitshela i-private school piano thize ngobani konje?
I-private school piano bro I'm like
private school piano.
Private school private.
Ile change game piano.
Yeah.
Private.
So i-private school piano grand grand I can say icala u pro soul grand grand.
Oh i-private school piano yazo u pro soul.
Yeah, private school pro soul shit namanje. Enhle le gama lela ka pro soul vele shit namanje it's professional soul maliphele. Manje thina sal sho thina sithi pro soul yayibona rare like le ntwana leya is so professional in a way trip namanje from the beginning le ntwana leya
ubamba fast
bheka bro ayithi into bheka le ntwana leya mayicala ibambe piano nje bheka it's magic one way pro soul can change la ingoma kayi 10 engomeni eyi-1 produce ingoma eyi-1 ayichange kayi 10
so yena waye ke singambone lapha akubo kabza noma porita njengawonke umuntu is doing great. And this is my piano journey.
That's the key, see, bro. Ukuthi umfo is a believer on his own. You know, he believes on doing his own thing. Like untwana like ufuna u create something like engeke vele iziphele njengoba vele ucale vele i private school vele vele yangithola wena ntwana vele from way back vele yangithola wena ntwana ufuna ukucala i genre shoot namanje engeke iziphele like for example music ya Michael Jackson ntwana umncane Michael Jackson stop
yeah
yangithola so sorry for Valdemara ntwana umncane Michael Jackson
fucked up
to that point yangithola ntariyana shoot namanje yangithola ya yabona la yini shoot namanje ntwana vele nami ngiyiweaknessile la yini ngisevele ukuthi unayo leyo power leyo ntwana vele mina ngama believes wami vele from ngoba vele ngiyami believer vele ngiyayibelievela le ntwana le from tu kanye believe ukuthi izoba la ekhona before yona icaba ukuthi ingaba la yangithola ingaba bigger than ukabza le ntwana le
pro soul
yeah
manje izwa lengoma abekho ready uyasho ukuthi angasimitha leso standard pro soul
abekho ready bro ami
izwa le nto abekho ready ay
cogwa
go 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 go
I believe ukuthi ichopiwe from I lentoza ithula msindo bayenza leya ngoma leya ngoba mawulalela ithula msindo ulalela nale ya ngoma leya akuna mehluko. There's no difference.
So why bangabiza ngo
process? Hayi ngoma ngacalela abe Korean ngicalele nethula msindo same time ungizise I difference ukuthi is different same percussion same yonke into.
Manje waya amahotmand uyangabiza ngoprofessor azoba pressela.
It's because you can't put two boots in one crack. Pretty obvious the other one's gonna be obvious. Now ufuna ukubonakala vele njengomthula. Now uzofuna ukubonakala umthwala ngeke ufune intwana encane take over yamthwala wena ntwana kungukuthi vele. Yazi amajita anjani futhi kushina manje ne kumusic industry amajita vela njani most of the time. Umuntu nomuntu makafika e-studio awufuni ukuthi abe big ukudlula wena kungukuthi uyazi ukuthi lo muntu lo unamazinga. Awufuni ukuvuma immediately.
Gatekeeping
le. Yangithola awufuni ukuvuma obviously amajita abhaya njani into lezibhaya say experience writing. Yangithola wena mntwana ngeke ngokuqambela amanga futhi into lezibhaya baye experience writing and ayikho brand writing. Yangithola yikho mina isikhathi lesibhaya ipane ezibhaya mazifika lapha e-studio ngenzani? Bafethu asispaneni siphusheni ispa as long ku music ezibhaya zizoza labo.
So wena abagama splash cheat nani nawe wena uyayenza into right wena.
Mina social am deliver ne. That's why I always advise amachit ukuthi bafethu masenze ingoma asenzeni ingoma siyenzeni lento zakhe. Siyenzeni ama paperwork samro nani ndumise ni paperwork bafethu ingoma nezikhiphilene nani bafethu cause like obviously ingoma mfethu ne more you producer njenge producer efana no producer. Yangithola njenge producer efana no producer uthi namanje untamba.
Yeah.
Untamba u writings. Ubese equality from way back.
Yeah.
Yangithola. Ubese equality from way back u producer uthi yangithola sase intwana. Yangithola from the beginning untwana aphethe equality.
Yeah.
Yangithola. So esikhathini sibhaya zonke le ntwana zasendofaya most of the time. Zonke, I can name a lot. Philharmonic, Kaziba, DJ Nana, NK the DJ. Yo, bro, like there's a lot. Intwana zasekaslam vele, like zonke vele, zithatha inspiration from uprosol. Uprosol uye vele, like from the get-go. Yangithola, totot even before COVID. Yangithola, ngokutshela totot nango Musa Keys. There's a song. Wayenza uprofessor dala impossible yabona impossible
yonke into impossible
kunengoma iyenza uprofessor iphume dala is the same exactly baseline I change I change bro amle ngoma leya
wa eh what if uprofessor uthengisile
khona akazithengisanga
uthi bona ukuthengisile
lezo ngoma bheka uyabona lezo ke yize ngisho ngazi ukuthi azithengama zikapiwe umuntu amanye ama producer bayayizwa lento le ukuthi iyashisa bese yena afika ipress mara ngeke ibe isim thing obviously uzofuna ukuyichange lapho
na yeah, obviously mkhosi manje yabona makudume itshwala bami nami mibe ngafuna ama keys afana netshwala bami nyana ngibona ngathi bayenza kanjalo abantu bama piano if kune hit song bonke bazodlalela kuleso space selo hit song
ile nto le ngiyishoyo yangithola yabona ukuthi hit song iphuma kuphi
esh manje yo inkinga
manje understand
esh
inkinga
inkinga ka pro solo wena azange yaba hit song kube hit song le enye yo
uyayibona la writings shoot na manje ilento le ukuthi thina kule side lethu azange saza saba naleyo effort ukuthi sipushe le ngoma lezi to that extent yangithola wena soja cause like impossible ne smart pantula kunenye ingoma bathi smart pantula ku album le ka pro solo konje bathi the rise of the prince. Yangithola album ini ye The Rise of the Prince, Smart Pantula, Possible, Demthula, Thula Msindo, abekho ready, Kabza, Kabza the Small, Tuela
Banana.
I love you dale ngoma leya ka Prosol. Mameli progression yale ngoma leya, umameli progression ye Love Vida.
So why bayekela u Prosol bathatha unkulu no Screw?
Ukuchelivane program lapho ne ngegugayeni iplentuza into engayazi ukuthi vele amajita abhaya sibayenzani seba ngokuthi aw Kabza u BK yasivayeni ku Kabza hey sonke sigijimela ku Kabza uprosulu akanayo rights yamthola umntwana umuntu osipholele ufuna ukuzenzela into yakhe ethi namanje from the big akafuni ukusipana nabantu ababhaya asipane nama producer abhaya abhaya umntwana osiproducela yonke into from scratch till finish uproduce ingoma manje ayimastere manje ayimixe manje yonke into iphele manje umntwana igenius like umntwana igenius when it comes to keys when it comes to chords when it comes to song arranging when it comes to every like umntwana igenius like
so leso ntwana nga na igigaba ezingaka ezokurobheka untwana upreserved
untwana like yo mfana like untwana igenius mfana like untwana upresela abantu ababhaya mfana usipana nabantu ababhaya kungukuthi namanje ne ingoma zakhe feli ziyaphusha ezinye ezinye vele njengoba ngikutshela ukuthi ziyakapela yangithola ngezinye indlela yangithola wena mntwana mara i-original yangithola you can never be the original from what you are doing bro muyithatha pha wena le nto leyo ngithi ithatha ku original so ngeke ngiyishintshe i-all star kuyi original mina ngiyenze obviously sizobonakala ukuthi oh ibuya la
ne angitshele kuma piano inento akha ama piano nento epolluta ama piano because angeke akhe kungabhiliki umfundisi into singayifundisa intwana because izwile uyasitshela ngoproso ukuthi he's a genius when it comes to music but then angeke akwazi ukufika le epiano hub because angeke ufike kuproso soul no Kabza you putting two bulls in one cage so angeke iphele kahle mana makuzwa bani unkulu 541 no proso ulubana shaya
bro truly speaking ne these two boys are fire I fire both of them they fire but umuntu mina engingazelayo like umuntu engingaziyo vele from the get go from the yabona uproso ulufana ne hayi ukuthi ngiyamkhulumela kanjani maybe side like it's because I've seen the magic like I've witnessed the magic phakathi kwe crowd yabantu abayi 5 phakathi kwe crowd yabantu abayi 1000 phakathi entanga untwana like it does magic wherever it goes u-541 sharp he also does magic he once twice came in studio yangithola waba ne production feed isipanekayo vele umntwana vele nami ngemanzi vele from kuyimpane encane from esigele primary njengoba ngokutshela ukuthi bengishaya i-dustbin yangithola u-success bekuwumajayivani u-success igama lakhe
mazi ngo-success kanti gama lakhe
umkuli mina njengoba nithi mkuli 541 mina ngimazi ngo-success yangithola igama lakhe
ukahleka igama lakhe
mina ngimazi ngo-success yangithola from a primary kuyintwana encane xa ukujayiva uwumajayiva yangithola kushuthi namanje ma ngishaya i-dustbin liyakutana liyabekuwumajayiva
ne
e-primary
so njengoba babona la bakhona wena ngokubona kwakho njengo-hotman umuntu omdala yini into ebulala ipiano yini into ezoyenza ipiano ukuthi lichubeke
yabona mfana ningi ngokutshiva into eyenza ukuthi ama-gigabytes iseke ukuthi baphaphela i-trend phafela ukuba famous ungakaperfecti i-craft yakho ungakaperfecti i-business side yakho ungaka-understandi i-music industry ukuthi kwenzakalayo without getting to the core of the music industry yangithola ufuna ukuba famous ufuna ukuba o-DJ uthola ama-gig amaningi yangithola uba abantwana yangithola leyo lifestyle vele obviously wonke umuntu ayebona leyo lifestyle vele njengoba bayibona vele obviously ama-music video vele a-display izinto ezibhaka ukuthi it's fake yangithola obviously siya-acta kuya-actiwa vele kuma-music video yangithola izinto ezinjalo so baba inspired by that yangithola nami ngifuna ukuba o-DJ mothola i-laptop unyana yangithola so ufuna ukuba o-DJ so ufuna ukuba i-producer nawe vele yangithola izinto ezinjalo but then at the end of the day uyakhohlwa ukuthi kune-business side ku-entertainment yangithola ngeke ulentuzane wenza i-entertainment ungaholi yangithola obviously nawe uma uphuma endlini futhi ubakubuza ngegigini uhlale uyemagigini mara awubuyinaawubuyine
yempuphu-ke
yangithola awubuyino awina next ngoba ayikho into solide ebonakalayo ukuthi uyayenza yangithola ubuya odakiwe uchaze ilo lifestyle ubambile yangithola izinto ezinjalo kungukuthi ziyakhawatha izinto ezinjalo yangithola wonaa mean most times I always advise my boys ukuthi chance when you come back to the gig sebaninyuku bafithi nizokwazi ukusibhayela i-equipment nisibhayele yonke into eniyidingayo ungasogoli intwana in future yangithola wonamntwana because now even now yangithola wonamntwana upro naye he's one of ngathini he's one of the people who I always advise, let's save up money, buy equipment, buy everything. We've been doing that from the get-go. We have to have our Sony studio, we have to produce quality music, because like, I'm gonna be producing as any peak. I'm gonna be so lucky. I'm gonna copy to the second. I'm gonna have a video call. I'm gonna have a Facebook. I'm gonna have a Pumas. I'm gonna have a Pumi quality. I'm gonna have a Pika. I'm Pumi quality. I'll tell my Pumi Goma. Boom, what's in a man? Man, I'm gonna let out. Never believe what's Pumi with the Zaiki. I'm gonna produce on my own.
So basically, in the show, doors must be open for pro. So I want to bring him Valela because it's dope.
Bro, like, most definitely, like, that boy needs too much flowers, bro.
Meleza zo zikhulu me.
Udinga ama flowers serious,
umntwana. Udinga igali.
Umntwana, umntwana udinga umntwana, like, uyobheka mfana. Toto, even if you can call Nkuli 501, bonke labantu lapho bangene industry ye pro solo khona. Yeah. Bainspire pro solo abanye abaningi bakhona, all of them and that. Ngithola bainspire pro solo bangene gaming pro solo khona.
Oh, should man, I'm going to do TRP no pro solo. Why don't I show money there?
I'm fine. I want to laugh for you. I can say it's 50-50. It's legend against legend for me.
Why is him to a legend?
Ah, bro, like the bro is fire also. His music is something else. It's inspirational. You understand that, bro? Because obviously, Mauzo into. Yenza omunye umuntu ukuthi icalwe uwe yena siyayenza ahead yangithola uyenza better maybe let's say niyindlela yakhe mara obviously siyazi ukuthi original yangithola isuka vave vele yangithola obviously because umuntu vele uyi original uyi umuntu wesigija grand grand like yabona le legendary le sigija grand grand I can say sure. Abantu ukucala vele isigija vele legendary le sigija vele yangithola. Yeah, then had a private school, yeah, prosul,
I was not. Shout out Jaivani one time.
Yeah, but then obvious, I get to mind you, he enthusiasm. That's why I get to deserve my flower pie, because like,
now I'm
like, yeah, it's not even credited enough. Like, you know, I'm not going to Jaivani.
I'm not bad at all credit.
No, yeah, like, obvious, isn't this guy, like, singing should seem obvious. Also him, he knows that he gets comment that, yeah, I'm going to make it, but then he doesn't have access to good team. I learned to pro solo with in a man, gentleman, and for the woman, it's me over 100% or 50-50. I need them to Zan, because like seven, they would tell you, say, I'm good in a man. I'm Tonana US being a by seven woman exclusive.
Yeah,
young Tol. I would not mind to take a project, it long. No.
Buying
home, like I knew Hala, even this week, I am Tola, they next week, obviously, as this car much it up. I'm Tola, mother, they will say we exclusive.
Yeah. And then flop, Lomonton busy legend, Tum to its appearance and think disappointed very much. And then you show in your shy, Mario Hosta, and you made Ganjo 101. And Bizalum down to Tattoo Heart to go to the show. Tu, and Yakwa told them down to the show, you know, so push a brandy act. Like, I understand why Nina Bantava need to you, and another record label, Nina to you. Why not for me, Abantua, no good to push a craft there? Omonto Mela and Twin Mosho. Mele mama but my busy interview munta was agawazu goya. Cause usaba kuthi
uspanena isimani.
Yeah, angeke ngizathola istudio time. Ukuba ngangalo take.
Ayikho grand ideas because like yazi mfana ne and ama chita buyer vele akhawatha ama artist anjalo ama producer buyer vele idude ngithola. Bakhawatheka kanjalo. Yamthola ngokuthi hayi let's say ubani ngayenza example vele ngaye lo muntu esikhuluma ngayo umuntu ha ngoba umuntu uvele
kumele ngayo career yami
ama relationship kanti awazi ukuthi la uzoya khona
uzovuka khona uyas gatekeeper
yamthola yaya
wena self uyas gatekeeper
yamthola ile nto le yabantu ababhaya bana writings ngokuthi bathathela umuntu omunye big than yena yamthola obviously u raise umuntu instead ukuthi nawe uzi raise
wena
Yayibona lezi sinjani.
Yeah, ebafethi ngiyanicela bafethi ke nabanye abantwana abafuna ukuze ku podcast, abanye abantwana bafuna ukuze ku 1&1. Niba gatekeep ungalapha uzokumoshela ibrand. Wonke umuntu makaphuma kwale show ugaina something ngentshele. Nini ni gatekeep abanye abantwana. Nani isikhathi sizohamba sahambe sahamba music wenu fade. You will need a platform where uzofuna music wakho uzwakale futhi. Then izo tuntarene ni gatekeep. So mkhosi wami, awuthi ngizwe zakho ke. Wena wenzani kahle kahle?
Mina grind grind eh ngathini bro. Eh I'm a music guru.
Yeah.
Yeah, I'm a music guru chief. Like I do everything. I'm a producer, I'm a singer, I'm a songwriter, I'm a DJ.
Now which song have you written before?
There are a lot of songs.
Mention two you've written and two it was producing. Which is four songs.
I can start it from way back till now, but let me do like this. There's this one group from my cast called Gaziba. If ever you know Gaziba, you know Gaziba and Philharmonic.
Yeah.
Yeah, there's Philharmonic, there's Gaziba. Gaziba's first hit song, Sambanga Mabonda with who's this? Who's that brood of his? Sabelo Keys, or who's that? Who's that boy? Engel Kofi Kamara.
But shout out.
But yeah, that brood also, that was produced by me. I also did a song for that brood, that did Tlokoloza.
Cleo.
Not Cleo, the other one the actual producer who produced.
Yeah, Shoulders in
old Well, your man, Soul Tea, yeah, what that's the brood. Pentula, yeah, I was doing vocals there. That's how I started up with the gimmick thing, like. I'm told a little chemical, a little ends of one of the villagers. I want a little ends
of check it.
I'm the one who started all that.
What's the little end? Bushaganjan.
Me, there's like there's a song that I did with Soul T. That's all I'm talking about. Like it was so it was on a piano song, like I'm told. Yeah, so then
shout out to no one to Vilagas one time.
Ultra rhythms, no radical, but I never take care of it. So yeah, I've spun with a lot of people, bro. Like, yeah, so isn't this a bind? I've been behind the scenes, you know, being quiet, like trying to push wherever.
What's happening behind the scenes of Mapiano? What's happening?
I believe there's a lot going on.
Like how?
Like a lot of blues, like Bafela Napaga,
yeah.
You know, it's a record label,
yeah.
But
I'm going to go to the house.
Because like you can't move forward with amafever njalo nje amafever
iRyder ne-500
yangithola lezo zinto ziyayenzeka. Ngokutshela mfethu, ngokutshela kunomuntu manje as we speak in Tariana manje ne-brewer akamind ukuyodlalela mahhala, just ukuthi abe khona e-postini, abe khona e-line-upini, bakhona labo bantu just because of imfever. Ngifuna ukuba on the same line-up
no abantu bazongibona
bakhona njaya
mina ngithi bathi hayi njoba mphethe uKabza akhona exposure macithe uperform uKabza ngena wena ndoda thina sitakiwe asemboni noKabza wakhona wesi ke wena
ile onto leyo bro wami yangithola ufuna ukubonwa ufuna ukungena kule kule party lokuthi ya nami ngoti nje nami mele ngibone
uvulele uKabza
ya yangithola ngisema kicking nama kick amaningi ningi yangithola izinto ezinjalo. Only to find out ukuthi uyazikhawat at the end of the day, I'm told because you're not gaining experience, I'm told enough more business side. Music industry jam, it's business and it's entertainment.
When what do you understand about the business side? Because you've been speaking about the entertainment.
Yeah, a business bro, when it comes to music business, ne bro, I started a company, a record company, I think it was nine or eight years back. From now, yeah, 9 or 10, yeah, okay, can count there somewhere there. I went to Sambro, and I'm talking about figure that like the during those times, like the success PTPT, like the Sambro, artists, artists, so big. Now, I'm being a little maybe somewhere somehow nanings of a famous in general, I'm told. I'm talking about the famous, I'm talking about the scheme, 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 I'm kune kapas, kune sambra, yangithola izinto ezinjalo
abantu
sambro, yeah, yangithola ukuthi no, if you need your music to play on radio, you have to have a register number, izinto ezinjalo, yangithola, kumele ube ne-portal yasesambro, uma uregister music kwakho, nayiphini, yangithola, na music kwakho ufaka kanje, uplaka kanje, how do you sell your music, yangithola, and then I started up doing ama-CDs, yangithola, ngiprint ama-diski, yangithola, ngiphasela ama-jita, ngama-jita ekasi vela, yangithola. Ngama-jita, umusic wami, ngama-diski vele, kanjalo, yangithola, ngizamu-promota vele, yangithola, kanjalo. Only to find out ukuthi mina grand, yangithola. Akusi destiny yami, i-destiny yami ngikhona laphakathi mara mina. Ngi-talent scouter.
Yeah.
Yangithola, I'm a good talent scouter, I'm a good listener, yangithola, I'm a very, very good listener. Nginendebe sharp blind when it comes to music. Yangithola, so izinto ezibhaya, that's why benginokuhlanganisa ama-jita, like ngikholakolisa ama-jita, yangithola. Even one of Crossroads big song, ibuzoba mnandi with Buda Meza and Togo Soul. Amajita ahlangane studio bangazani same day bayenza i-hit song. Yangithola umdoko ufundiswa yimi ukucula kunenye into yaseslow bathi umdoko solize DJ ne vocalist also and a producer. So umntwana makafika la kufika u-DJ vele studio amthola ha nami ngizo-DJ bafethu ngicela ingoma zakaprove bafethu nami ngiyoshaya igama yangithola izinto ezinjalo. Umntwana makanibile sibhlomile abo sishaya ipipe yakuthola sishaya ibhiya mani masinibile sicula mani ngiyamuza umntwana kudale le mnandi le singayenza something. Ngithi ntona mani asirecord man yangithola uprota ntona ngiyayizwa nami le nto khanda ngiyizwa manje asirecord yabo ayisirecord vele nomdoko ukucala kwakhe ingomanyana ezifinyane yabo sirecord efiriyazi ziphushe then kwaba nalelanga leli uBuda Meza vele bese sisipana naye yangithola. Wow, as a studio, nomdoko wazwakala. Bamitha first time a studio, kushuthi namanje. Angithola uma bamitha kanje amajita. Ngathi bafika sibhekele, ntwana, Mtoko, asiye, recorder lapho. Sibuda, recorder nabo, ntwana, ngizoshaya ingoma fanakha. Nazani mara bafethu, ngizoshaya ingoma. Angithola, and vele, sashaya ingoma vele, kwaba hit song. Angithola, ikuzoba mnandi, khona la kusikofolo nayo vele. It's one of the, yeah, it's one of the big songs, yeah, uPhoso la producile. Then, ule Ntuzane. U Beast, there's a guy called Beast, yeah, Beast, like, who you want to be, uqale no pro soul like when it comes to vocals like pro soul vele ke umuntu epiano then ukujoina kwakhe I vocal pro soul like when makacala amateurala like umusic kwakhe then the uno beast decided lakhe I'm sorry then u beast uyu muntu kungukuthi like uqale yonke into no pro soul when it comes to vocal music like when it comes to building up like ufunda ukuarrange ama vocal uyamthola ukumaster ama vocal izinto ezinjalo umuntu vele vele uqale naye yonke le nyaka nyaka ngithola and then going on like u beast McKenzie Tumi SA labo bantu labo like abantu kungukuthi vele bafika e-studio vele ngikhona vele yonke into yenzeka vele ama-career wabo vele even there's this DJ called Monica Rams naye Nuncubi SA nobani ayimfana babhaya
sibhalela abantu ababhaya
nobani futhi engathi namanje because like I used to go with this brood of mine called Mzoeshi lo bengina ku Ultra Rhythms bekuyimi umzoeshi no radical ntwana leka DJ Kenzo ngitshela yabo so we used to go to Kalawa vele ngamathoz wilentuzana kwaka speaker vele makasha amathor makasha maka Christmas in July vele ngamthola so we used to buy there Kalawa ngamthola so I've learned a lot shoot namanje in music business ukuthi namanje masenza u music asiyenze u music kuphela ntanga kune paperwork because yabona as a record label as big as Kalawa Jazzmee like ngeke ufike la wenze noma yini ufike uzidalela ngimthola ufika la vele ngento yakho izinto yakho grand ngimthola ukukhomba ukuthi intwana la sisifana ngepaperwork intwana la kunama yeah la kunama terms and conditions akanje ngimthola kula nami sengicela ngigeleza khona ukuthi oh
kunjani kanjani
kunjani la ngimthola sengicela ngiyabona ukuthi okay nami mangivule record company yami ngimthola kumele ngenze ini kumele ngimake sure ukuthi ngithola amajita kungukuthi azosipana mara kumele abhekeleke at the end of the day because of music akusho music wami angenzeli
ngiyenzela
mina music kuphelele rumi yangithola so izinto ezinjalo so ngiyenzela namajita ukuthi bakwazi ukupusha into zabo yangithola nabo bakwazi ukuregister ingoma zabo yangithola nabo bakwazi ukuthi nakusasa mangithi hey ntwana ngipopile ntwana imillion ntwana ngithola la ingoma yami ishaya imillion views or ishaya 5 million views ngithola wona ntwana at least ntwana naye akwazi ukuba na something cause uza uploaded ingoma yakhe akwazi ukupushela ingoma yakhe hayi ukuthi manje mina khombe mina ngithola njengoma record label owner wa Yekas
because
ama record label owner wa Yekas makaqala ukuthola isponsor akakhulumi namajita ushaya ibhomu uthola isponsor bamgaya inyoko bamgaya yonke ngizola cause vele ama lentuzana ama company abaya ama distribution company bayagawa ama record label iboard uthi ntwana nayi package ntwana push music wakho ngoba sabona ukuthi uyakwazi ukupusha njengabo Africori ngizola kanjalo kanjalo bayakwazi ukuthi guide ngizola wona ntwana as a record label ukuthi nikwazi ukupusha le ntwana lezi push music uyaphamba so mabathola inyuku kanjalo let's say wena Ntariana uyi record label owner bagaya inyuku yale ku meeting bagaya inyuku kanje bathi nayi inyuku ngithola wena ufika la nenyuku leyo incanyana emajidini uyenze ngathi namanje ngithola hey bafethu umshuto vele ubhatale lo shuti leyo ngithola lenya wakho angeke ubakhombe lonke obvious angithi wena so uzithatha ukuthini i record label yakho imali yakho amajita bayenza kanjalo
mina leso lento epianing two say mina
mbithi ya Kenya mfethu ngokuthi siyibona nangama record label abhaya ahrotwa yi ekazi I can name major labels here
let's see the name
tot even Simnandi you can say for example Simnandi Records
is what
like it's one of the record labels le khabatha amajita abhaya
kanjani
untwana kuna manje unalele ukuthi yi record label yami le ntwana lezi mele zisifanele mina zisifanela mina yonke into era mechanical rights yezakhe vele ngithola kushuthi namanje yonke into yakhe le ngoma leyo iyenza la yakhe ngithola beka ma ziphuma le ntwana lezi kule record label ziyenzani individually
ezithele ndo
uyangithola uyabona ukuthi ukambe kacindezela
hey
No, ama sikhuluma ivari, masikhuluma ama facts bafethu, ubani bekacindezela.
At least it shows umunye umuntu manje.
It shows bro am ukuthi as I'm doing it individually and I'm making it with a team, but my boss doesn't wanna put the effort to us. Uyangithola, he's putting the effort to himself. Uyangithola wena ntwana, uzama ukuzi uplift yena, hayi nathi thina sikhona kuleyo space leso mara asikho. We understand. We are there, but we are not there because, like, we are. We're not going to get it. We are not told.
Yeah.
So obvious. My baby, is good. Why go to whiskey? I shy hit so. Why didn't I let it? She have my hit so.
She man express.
We are not told.
They make crazy. I'm classic. No cap. My shoulder arrows.
But we only need one bond. Is good. Why? It's because of the chief.
And the name of the podcast is even cooler because basically. Because it's a system nine. Mara.
No, I'm not in a broom. Sharp, it can happen. It's life, but it's easy to get a little bit of a little bit of a little
bit of a
little bit
of a little
bit of a obviously, mina individually, I'm told that I get to Lavantita Lawa or beg individual with a year. Maba hlangene data wathi two breads are bigger than one. Yabona ukuthi bese iyibhomu le into ana
le. Yo.
Hlangene.
He's as petty South Africa manje.
Bese iyibhomu sihlangene le ntwana lezi yangithola wena ntwana. Then imagine mina, obviously mangifika obviously ngifuna ukuba yilo boss. Hey, nami. Yangithola wena ntwana, yileyo nto leyo. Ngeke.
Iko.
Yangithola.
Embulele. Yipho izinto indlela ngitshela abantu.
Yileyo nto leyo bro wami yangithola, so ipiano industry vele ikhabatha yini. Yangithola wona bro wami ukuthi ha nami vele ngifuna ukuba uthi jina nami ngifuna ukubonakala abangazi ngishayisini from dala yangithola kanti sometimes it's good to be behind
relax
give these boys this chance yangithola bayenza into yabo yangithola wena ntwana because nami mina bro wami ngikhulume ngomunye umuntu yangithola wena ngikhuluma ngento engiyi-experience-ile ngopro soul yangithola wena ntwana untwana weza wangikhalela ntwana ngamgaya i-equipment yami yonke.
Yeah.
Angizange ngaze ngamvalele umntwana. Namkayi piano bro, namkayi ipika ngathi intwana yami. Asibushe, namkayi ngathi asiye.
Shout out.
Hayina bantwana yami kaphuka. Ene big intwana encane fana kuyenza.
Naye ayishaya.
Yamzola wena ntwana. That's why ngithi ntari yani opera so can produce 5 songs in one song. Now, within 5 minutes, within 10 minutes bro, angokutshela istory ngokufihlile. Ngokutshela into yenzakala reality.
Amele ngembuze makeza ngifuna iproducer la nzobeka laptop
la. Bro wami, uProsol can produce. Let me yabona le mangabe naye uzoyibona lepho obviously uzoyibona.
Obviously uzoyibona.
Ngithi ngamgaya itask manje ukuthi umfo ayenze ingoma eziyi 5 within 30 minutes. You will be done.
iProsol ay ngozompheka singachithi ezibhayimela ngibuyele second bono ngisho sesilandi hour nesifako. Ne. Uba supportani yakho manje yho ngithi shout out onka episode emnandi ukhrotman ukhrot ne siphushana kweyakho manje and lauthi underground rapper cabanga underground amadlozi azabuye emhlabeni nesas underground
yeah mara ngicale lapho bro wami yabona yena advance vele ku piano vele irap na feel ikhona vele egazini sasekhona feel because like music vele
at the end of the day
mara ya into engifokase kuyo kaphaya no like piano vele
vele okay siphusha neyakho kuya manje abantu bazi ukuthi mova yini bakusupporta kanjani
okay no bafethu ngifuna ukulentuza ngifuna ukudropa I lentuza ngi mixtape ngifuna ukudropa ni mara ngisafuna ukulentuza nokuhlanganisa I structure is solid because like abantu ababhaya ngabona abenza ama mixtape nanani so me I'm trying to come up with a different movement, different type of artists, like new artists, new talent, like as I always do, like I'm told bring up new talent, new artists, like I'm told and I'm trying to get a lot of people to be exposed to the industry. I'm told now go showcase the talent they are. I'm told because like I have a lot of people who are dope, like that deserve to be on the mainstream, you understand? So yeah, I'm just trying to bring up labo bantu labo ukuthi ba jump esikipini
sibangene ne because kunentwana ebukeli how ingakuthola kanjani mayifuna ukusibana nawe and kumele isende kuphi izinto ikutheke kuphi.
Okay, on my Facebook it's Oscar Monk, on my Instagram still the same Oscar Monk, Twitter, I just deleted my Twitter,
unfortunately. It's full of porn.
No, Leo, Leo, Kuluma, which is full of porn. Mola, the Lily Paul, Mama, we are like her. We are like, he's off. WhatsApp, yeah, I'm number one corner and I probably want to say Mangabe Funas is fine, it's good. Yeah, anything, I'm
available.
Yeah, I mean, I'm brutal, like, I'm all about new opportunities, new stuff, bro, like, new artists, new music, everything. I mean, I'm Mangala Lelang, I'm my angel, bro, I'm like, Nyakola. Yeah, Nyakola. I was a pro solo of channel, like, I become sick, like, Nyasik, bro, I have to listen to new sounds.
Yes, yes.
Like I have to, I'll pay the beginning as well. I'm going to my age. I'm going to my age. Like I have to have new music.
Yeah.
Every now and then we have to have new music. Because imagine, my span, I was with a hit song. You're less of a music. But it's high, I'm going to relax and go span. If it's Lantana, if it's Spanish, I want to fire. What's in Jay Fulu Champis? The underground, and somewhere somehow was in Yingo. There's this number, I'm a clear at all boy. Connie, Massa, Samuel.
So I check.
Yeah, no number, no baseline, there is Pro Souls baseline. Who produced that baseline?
Now hip hop call.
Pro Soul can do every fucking genre, bro. I can even show you a picture where I was still young, where I was still teaching him how to produce, how to handle the fruit. He was still young,
Yes.
So, yeah.
That's the story for
If you have that thing, if you know you have that thing, don't let someone else try to put you down emotionally. Because, like, imagine, this is panagi, my emotions now, na my friendship, man, just to look at one. Second is panagi, na my emotion, I'm sorry, you don't cover time. Instead of what I'm pushing, what I'm so push, I even for me, man. I mean, oh, at the end of the day, who's on getting something, man, and that I didn't, I'm sorry, because, like, at the end of the day, now, I'm going to put me, who put me, my hand, obviously, it's expected something, man, music. For example, Kofi, Shimza, like we can name a lot, but I'm a PSR. So I see my new music, pale, the way abantu bacaba ngathi music unemali ngakhona.
Music ungakakheli future.
Yeah, ungakakheli future.
More nengqondo.
Yeah, I am told, I can say it's a build up. You have to build it up from here.
Yeah, hayi ukuthi awunamali, unayo, but ungakakheli future. More nengqondo.
Yeah, so injalo bafithi. So abantu bangasibekeli phansi. I'm told a try side hustle, yeah. I'm told a pay some scopas, mama. Go put pay some scopas.
If I get the money, end up we are lucky. Salary to go to. Melu sevens no msevens. Pelu mi zukum sevens. Ika menti. Yegelano vulama political party mane. Once in vulama record label, but fe tin cash in to ano mas bet at least, yeah.
Yeah.
ne
mara bangazibhayizisi iy'ntwana ey'ncane.
Ah, angeke
bayenze nazi iy'ntwana zingangeni kule industry zicabanga ngathi umusic unemali ebhaya cause le mali yamagigi yenye bafitha amafiva singama-out siyaphilisana. Umuntu uyafika egigini yakhe endariyana yamthola uyabona nawe ukuthi umuntu yasogola kunabantu abayi-5 ngeke usafuna ama-8,000 ufuna umtshela ukuthini.
Ashi ndaba nani nisibhukha ngama-gate take ngani ke nithole ibhonza.
Into engiyishoyo yangithi obvious umgida ithi ungukutshele endariyana uma uyi-out uzama ukuphanda ngegigi uhopa ubone enye igigi ibe successful nawe uzitshela ukuthi namaayezigigi izoba successful ngaleyo ndlela leyo ngenza imali obvious uya uyenzeni uthembe ukuthi uzothola imali kanti kungukuthi awuyenzi i-investigation ekucala uthola ama-data right uhlanganise izinto zakho grand i-budget ibe right ibe solid yamthola cause like ezinye izinto mfethu sizenza ngokujaha
nokuba desperate
yamthola ufuna imali same time and leyo nto leyo ngeke izenze same time cause like obviously mele ulandelele yamthola izinto ezi-grand yamthola
cause wami hayi asikizi bafethu kumkhatha hayi lo muntu uyakhuluma. Yara sekazolanda 2 hours but then incane le uyokhuluma nami ngakhona inginje ngakhona the way you explain ele yonke into ngakhona hopefully labantu okhulume ngabo bazotholakala eshowini bazoshare site labo. Mina ngegama ngukatlego ontariana mula aka Mr Soweto kwafela yamudziba aka Mr Cool himself. Mangathi Soweto uthi sigetho mangathi sigetho uthi Soweto click the membership button to become a member and get exclusive content. Make sure you pull up and get this code that's notice. Buy our merchandise ufane nontariana mangekho ekukota and chill giko strateng touchline ko strateng dago.